anyị alaghachitago ebe a dịka m si gwa unu na mbụ na assurance mbụ na anyị ga-alaghachi ebe a. Anyị alaghachikwalanụ, mụ na Chibike ga-anọkwa ebe a na-akpọtụkwa n'ezie dịka anyị si kpụchapụ Davido assurance nke ugbu a bụzi nke a na-akpọ science student Olamide. Nwanne m Chibike, ka ihe kwere ikwu gbasara nke a, n'ihi na mụ asịkwa ma onye ọbụla makwa na nke a bụkwa ofu egwu n'ime afọ a nke onye ọbụla na-agbara agbara nke a na-anụ ebe niile gwa m sị na ịnọghị ya.
Ịma na ka o si batakwuru science student a bụ egwu bara ahịa ọfụma nke ijikwu eziokwu na ọ bara ebe niile. Ebe ọla ị gara ịgana science student.
Ị ga na-afụgodo aka ya sị ebe a na-eme.
Nke a nụchakwuchakwu nụ. Ịma na ị na-eji chakwuchakwu agbacha ọtụtụ ihe. Ihe ọzọ dịkwa ka ibe ya wụ na ịma n'oge a ka Wakanda ihe nkiri a na-akpọ Black Panther pụtara. Oge ịma na-enerecha ihe nkiri apụtazie ihe ọ na-enete na ihe ejije ahụ ịbịa na-egosi ndị mmadụ onye chọrọ ikere gị mgbe ọ sị gị Wakanda. Onye na-atọrọ sị gị Wakanda. Ịma na ihe onyonyo science student o nwee ebe a bịa kpụkọta ndị na-agba egwu karịrị mmadụ 100. Ha na Olamide akwụrụ n'ihu ha nọrọ ha na-eme ihe dịka ihe Wakanda ahụ na-asị ọkwa Wakanda nwetere ihe a ji wee mee ụdị ihe a na ihe onyonyo a ebe ha na-agba n'egwu nụ ọ bụ mbịago ekịta ndị mmadụ ga-asị ịmacha egwu agụ na asụsụ ndị Yoruba mana nke a science student a wee gbubara ebe niile nke bụ eziokwu na egwu a mere ọfụma n'ahịa ebe niile a na-esi adaụnlodu egwu ọnlaịn.
Mana ebe ihe gbasagodi o nwere m chọrọ ọ ka ịkọwata ebe a ihe gbasara sayensị studenti ahụ ya na chakwuchakwu ahụ mana ịma ịbịa na ihe gbasara chakwuchakwu ahụ ị ga-ama na ọ Olamide butere ya eche m ọ bụ eziokwu
chakwuchakwu bụ otu esi agba egwu ihe a bụ egwu a na-akpọ chakwuchakwu otu anyị si akpọ alanta nke a na-agba ụta enwekwa ka ihe a na-akpọ ya skelewu a na-agba ụta otu a ka chakwuchakwu dị jọtago ị nwere ike iji sọkọ anyị na-ekwu na ịnekwa anya wiski gbara chakwuchakwu na sọkọ sayensị student wee egwu biiti ya daba na chakwuchakwu onye mere ji were ya gba chakwuchakwu egwu na-ewu mgbe ahụ
ewere ya wee gba ya ka onye nwere ike isi na ọya wepụtara ụkpụrụ ahụ nke chakwuchakwu ahụ
ahụkwa na-egwu ba ya mana ka a si wee hụ ya onye ọla hụ ya eṅomiri ya na-agba otu a ka o si wee gbasa ebe niile
n'ihi na anụgo m ebe ọtụtụ ndị na-asị na onye wepụtara onye mmerenụ ka onye bụ n'isi si n'ọnya ma wetara chakwuchakwu ahụ wụ Olamide
nke weziokwu ọ bụrụ na ị chọọ ka anyị nyochawa ya ọ mistari ịmara oge wepụtara ele dị egbe ọtụtụ mmadụ bịa na-ajụ ajụjụ kedu ihe mere o ji wee gụọ egwu ahụ a nọ na-atụ aka na o nwere onye ọ gụrụ egwu ahụ ya pụtasị kwa mba na nwokwa onye ọ gụrụ egwu ịma na o nwere akụkọ bịara gaa mgbe ahụ a sị na onye a mere o ji wee gụọ egwu a iPhone 1 lee ebe na ndị otu ya na ndị otu ya mana nke weziokwu na chakwuchakwu dị mana egwu Mr. Ile a bịaziri mee duto biti egwu ahụ ebe ọlịhụ onye ọlịhụ hara otu ihe ota
ịma ka o si aga na ọ dị mma ndị ọma na-ekiri oge aṅụlị anyị na tukwu unu dịka unu si na-ekiri anyị obi dịkwa anyị mma ya bụ na anyị nọkwa ebe a na-enyekwu na assurance inyete unu obi ụtọ dịka anyị si kpụchapụ nke gbasara nke Olamide science student o nwekwara ọzọ nke nọzi ugbu ahụ ọ bụrụzie nke nwa afọ igbo nke unu na-afụ n'anya ọfụma ọfụma onye igbo a na-akpọ ezege one pinopino eze nnụnụ ya bụ fino ọ sị na nke a bụ onye ọma Chibike ka ihe kwere ike ikwu gbasara nke a na-asị na ọ bụ onye ọma nke ahụ fino kụrụ ị nụtụla maka ya
onye ọma bụ ezigbo egwu onweghị mmasị gị na mmanụ bụ onye ọma ihe ọla si na ezege pụta ihe ọla ezege wepụta ege taa mma ego ya onwe mana onwe nke o wepụtara na obere abalị abụọ ma abalị atọ gara aga ọ kpọrọ ịwa ya na tekno ịna egwu a ị mara na nke ọ bụla ezege wepụtara
ọ dị mma n'ihi dịka isi kpọtụ ịwa ahụ m ga na-ebiri ugbu a kpọzie ịwa ahụ ịwa even Ali, even I ever put that all here in her mana, my mother's not a meg. How the cabin I say, I will show you Pepe. Okay,
amen. Enough, you was on.
There was not.
I can't call you, man. Otto had a sindu.
Oh, this is
it. Oh, this is it,
man. Only you know, muscle. Go a one of boot. Take no. Yeah, but if you technology prank, you are up of my passion. You can't take no now. I'm
happy body in here. I'm so like when I was
a child.
I heard you joy too.
Ah, Ibiana, Ebeke, take no up at a passion. You can't pop a table of more of my. It better than Kefino, oh, one name, Oburuniari, what I go, Oburia, Boya, Mana, all the manas is egg, maybe what, or Lizaka, or Moga, woman, what I could have one yaho. On a million car, Ewa, a metro and car, or from off my own. I want a great one named William Car, Ewa, or name a dying call of my. Then what I can walk on, never think of one again, Ewa, Mana, and Kefu's real Nanya, or get a million car of my name a dying car home, Ewa, or quicker and eager and eager, my career. In council, when I was on the name of Moff Maketa, Keta, Yabu, Ewunke, Fino, not Techno, Ewa, one a big unimicola me. I got no one like a fino nina, a mouthful, fino for telling her teaching him. Fino for no, Yabunka Hana, also of Wa, Sewa. I mean, actually, we can give you a kick, but I can't care for one. I say, why? Why would cast Dicka and Anthem or we are not where Mom, Timagabo,
eh, man, kill his open, or get natality. Oh, they go on a gumba, ebu. Si egundi agunolu ndi te guse mbo fesi we there eh kan go in the arsenal sewa anything can happen.
Okay,
yota go ya mbo ese ke bia otize ya obuze sino iberi be na nyonya ara mora ono ma mero bi ga zilewa
eh
buruze ya na aga eh imana nke wezo ko na ihe onyonyo ahu enwe be na to muto mbo a na ebide ya imo nwere Kosibu no no cha na emu okwu ihe ya na emu okwu ihe ara to ngogo no ijikwa mepe ihe onu na nne ya nke wezokwu na otinyere ezigbo uchu na egwa ha owukwa na egwa ahu so na egwa kachapo ma na egwa na kuzi ihe ga egwa ahu
mo ofu
o nwere ozi bi na egwa ahu ma onye ikite of mo ofu o nwere ozi bi ya
mana ibekwa na ihe nke fina ahu imana afino imana afa o dise ka afino just no say ah metiwa boda na afa o nre ko wetro so nwa ke ke muri ke kwasara nka
imana nwa o nko onye bai onye obodo Nigeria anya mana o nota bai o no mbo fesi weto wale nke ono na Maybach music yana ndire cross ha na aruko eh ya na eso we guo egwu ahu eh ima na egwu ahu aha ha kporo nwa otiri a pom ni
ezioku
nke bu na owo nwa
owo nwa ahu o dika na o dika ihe
mkpobiri
nke na kana abbreviations awo ya
owo ni inekwa ima na ezege aho zo na za okwa Pac-Man ya Pac-Man ya Tupac. Ihe egwu Tupac na ihe Tupac na amasi ya no ana kpobiri Pac-Man ina ni ga hu no wo gi Tupac goro egwu okporo enwe okorobia nwere otu sa akpa agwa ga atware mi na olu igbo maka na o nwere okwu na ebe aha na ekwesi ikpa aha nke eni aha ehe tan bi dezen a w with attitude
waze
ehe eni aha enwe okorobia nwere ko sa akpa agwa mo nwere uzo sa akpa agwa nke a bụ ihe eze gị kpọrọ nke ahụ igekwa n'egwu ahụ iwe ma na egwu nwekwara ozi
ihe ọwụla ọwụ na nke ahụ otu
o ebe ogwudo ya si na tupu ịmachaba iche n'uche yọtago tupu imebiere onye ọzọ ahịa ya
ọdụzie ka na-afọ a ọdụzie ka na fino jikere ejikere n'ihi ịbịazie na ị ga-afụ na ịbịazie na usoro egwu nke afọ a nke a na-akpọ playlist ị ga-afụ na fino nwere ọtụtụ egwu n'ime ya ma ndị nke o fichọrọ mmadụ ma ndị nke mmadụ fichọrọ ya fino nwere ọtụtụ egwu n'ime afọ a mana ọwụzi na nke mana ọwụzi maka ọgụrụ tọsụ ya ma onwere ka ọgụrụ tọsụ ya nwa n'afọ a ewezuga
onye ọma ewezuga
isi ego Adimma ina na fudi mpa inu isi ego nka hu sokwa na ya buzi na egwu fino kachaza kachazi mana anyi ga na akpotukwa mmadu ni na afa no funu ofori ko ape di ko uzo so ofu ka nji buri eba mana anyi na akpokwa obuzi egwu ndi nka na anuru anuru na afa na di ka afa na aga kwa ni na afa ga fukara obere ko ogucha akwa egwu ndi ka na anu ni na mgbe na mgbe ndi nke na apotago ni rie no obu ndi ka ha ipola anya kpola soko anya kpo assurance anya po cause anya po guru
anya po go fino
onyoma
pola mi design student
science student mana ozo ga nokwa ni ya buzi nke nke bu nna anu ya nsi egwu a na akuzi otuti ihe egwu a bu egwu bi na ege ya odirizie ka mo nwere ihe di iche mo nwere o nwere egwu we na ani ya o na akowa o na akowa ihe na afuru anya ya bukwa onye guzuru egwu abọ na bona boy ye ki ki ri kpasa egwu ani ni mra kwa hala bona boy imu amu o bona boy imu amu o nwanne gi nwoke mana tutu ina sama ajuju a anyi ga ekpuzo je ku brezi miki gbara tukwa egwu nne ga gbara gbara kiri ndi nka ga ekiri ekiri mere aru zutuko biro ahia malach en lach kwa eba anyi ga ebidozi ya na ye onejine bobo na e ga na lach.